ubanze wumva duhindura hano ubwaza
biba besozi sol
sikoye
bega mbega sikani
muti nyine gye
sinzi
biba biba mu rugamba kw'imbere
yo tampuri